Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Ndabaramukije mwebwe mwese muriko mutwumviriza abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho mutwumviriza muherereye kaze tubashikirize amakuru y'uyu munsi igenekerezo rya 2020 umwaka w'ihumbi 2022 mu nkundire mbanze ndabashikirize ingingo nkuru nkuru zimwe ziyagize Umuhari Leta Tabara waraye usohoye itangazo aho uwo muhari umenyesha ko Leta y'u Burundi igumirungika mu gihugu cya Congo abasirikare n'imbonerakure mu ntumbero yo kugwanya abasirikare b'uwo muhari ubu abamaze kujayo bakaba bagera ku 2100 uwo muhari umenyesha muri iryo tangazo ko umugambwe CNDD-FDD uguma wiyunga n'aba FDLR hamwe n'abagwanyi ba ADF ngo babafashe kugwanya Red Tabara aho ni mu gihe mu ntambara zimaze kubahuza abo leta ya CNDD-FDD irungika kugwana bagwana bifatikanije n'abagwanya leta ya Congo bahurikiye mu mihari ya Gomino na Twigwane muri aya makuru turaza kumva intererano Red Tabara isaba umurundi wese mu rugamba irimwo kugira mu Burundi habe intwaro yubahiriza amategeko kubijanye n'izo ntambara nyene hari biziga by'abasirikare n'imbonerakure byashikanywe mu Burundi kuri uyu wa 17/0 2022 bivanywe mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo muri byo harimwo iby'intwazangabo zibiri ibisongerezi bibiri hamwe n'imbonerakure zari zisanzwe ziri mu ndongozi z'uko gwaruka mu ntara ya Ngozi nayo Parisito ndayishimiye ngo nareke kwishinga gusenga gusa abana b'igihugu bariko bahona aheze atora umuti mu kuganira n'abandi ngo kuko ugusenga kutagaragarira mu bikogwa byiza ngo naco kumaze ugwaruka nago mu Burundi muri kino gihe ngo ruhanzwe n'ubushomeri bigatuma kwadukana ingeso mbi ubwo bushomeri ngo buterwa n'intwaro ya CNDD-FDD ivyo bikavugwa n'uko gwaruka nyene rukavuga ko rukwiye guhaguruka rugakura ku butegetsi intwaro ya CNDD-FDD kuko ngo naco iriko irarufasha aya hamwe n'ayandi turayabashikira ko inyuma ya kanya gato kuri mikro ni Dondo Dieu mbazo mutima mu buhinga bw'ivyuma ni Aubin Felix irankunda
Iyi muri ko murumviriza ni radio haguruka radio haguruka haguruka barundi tugwanira igihugu cyacu
hanyuma nagira ngo mvuge nti burya ukuri kuragoye ukuri kurababaza ukuri kuratoneka ukuri n'ukuri kuraremera ariko abarundi twokwiga kwakira ukuri byo dufasha
bavuga bati buraca bugacana yandi atari harabandi ibi uko bizabiragenda urumva urambye uti barabivuga baravyandika barabishikiriza ntibikogwe burya bizokogwa bizotinda bikogwe uravye mu gihugu biraboneka neza ko hari abantu mu mutwe wiwabo hamaze kujamwo ihinduka guhindura ibintu tukava mu bintu twamye kuva kera tukaja ku rundi rwego rwo kubaka igihugu tukava muri ibintu by'inyungu z'umuntu cy'akavu k'abantu mu gifaransa no byita intere egoiste secteur tukava mu bwishime ntihagira abantu baguma bibona ngo jewe umugambwe wanje ubwoko bwanje intara yanje oya tukumva ko twese dutegerezwa kungana imbere y'amategeko hama tukareka kuri imbohe za kahise uracari muri iki gihugu uracari abantu tukiri imbohe za kahise na cyane cyane bwa buhutu bwacu na bwa bututsi bwacu
ndasubiye kubaramutsa
Umuhari uharanira iteka niteka ne mu Burundi rede tabara waraye usohoye itangazo kuri uyu wa 19/0/2022 muri iryo tangazo ryatewe ko umukono n'umuvugizi w'abasirikare b'uwo muhari Patrick Nahimana. Uwo muhari uvuga ko ukwezi kugira guhere abasirikare b'u Burundi baherekejwe n'ugwaruka kw'imbonerakure baguma barungikwa mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo muri territoire ya Uvira iri mu ntara ya Kivu y'Ubumanuko. Nuko umuhari rete tabara ubimenyesha muri iryo tangazo kuri uyu wa 18/0/2022 600 muri abo barungikwa na leta ya Gitega nibo bashitse muri ico gihugu ahitwa Mubere hafi yahitwa Kageregere. Abo bakaba biyongereye ku bandi 1,500 bari bahamaze iminsi. Intumbero yabo ikaba ari yo gushinga ibirindiro ngaho mu mazona asanzwe arimwo abagwanya leta ya Congo bahurikiye mu mihari ya Gomino na Twigwaneho. Iyo mihari ikaba ari y'abanyamurenge baba ahitwa Kitoga na Kageregere. Ngo ivyo kugaba ibitero ku basirikare b'umuhari rede tabara bakaba bashaka kubikora bava aho Ikitoga na Kageregere. Kubera ico umugambwe Santete FDD ubandanya ugiriranira imigenderanire n'aba FDL hamwe n'abo mu muhari ADF, ikivyemeza akaba ari umwe mu barongozi bakomeye wo muri iyo mihari iriko yifatanya na Santete FDD aherutse gufatwa n'abasirikare ba leta ya Congo FARDC avuye i Bujumbura. Nkuko vyerekanywe n'intambara n'abagwanye b'umuhari rete tabara mu ntambara zo mu ndwi zitatu ziheze, rete tabara ngo yiyemeje kugwanya intwaro y'igitugu ya Santete FDD gushika hashinzwe intwaro yubahiriza amategeko. Kandi uwo muhari uhamagarira umurundi wese ahari hose gukora ico ashoboye kugira igihugu camwibarutse kibohoke. Uheraheza itangazo uvuga ko urugamba rukibandanya kandi ko abahurikiye muri uwo muhari bafatanije n'abarundi bose urugamba bazorutsinda. Tukiri kuri ivyo nyene bijanye n'intambara, abanyagihugu bo muri komine Buganda intara ya Cibitoke, ikomine iri mu zihano rubibe n'igihugu kibanyi ca Repubulika iharanira demokrasi ya Congo, bamenyesha ko kuri uyu wa 19/0/2022 babonye bamwe mu basirikare b'u Burundi bakira ibiziga vya bagenzi babo baguye mu ntambara zabahuje n'umuhari rete tabara muri Congo. Ivyo biziga bimaze kwakirwa aho muri komine Buganda ku nkengera z'uruzi Rusizi ngo vyaciye bimanukanwa i Bujumbura hakoreshejwe imodokari ya gisirikare. Abanyagihugu bo ngaho i Buganda bakaba basaba umukuru w'igihugu kureka kwishinga gusenga gusa abana b'igihugu bariko bahona, ngo nyabuna natora umuti w'ibibazo bihanze abarundi mu kuganira n'abatavuga rumwe n'umugambwe wiwe, ngo kuko ukwemera kutagira ibikorwa naco kumaze. Inkuru na Nancy Ninette Mutoni.
Nkuko ababibonye babivuga, ibiziga bitari bike byashikanwe ku ruzi Rusizi ku rubibe rw'igihugu cya Congo na komine Buganda mu gitondo cya kare kuri uyu wa 19/0/2022 ngo byashikanwe ngaho n'abasirikare b'u Burundi baherekejwe n'abasevire b'abakongomani. Ibyo biziga bivugwa ko ari iby'abasirikare b'u Burundi hamwe n'imbonerakure baguye mu ntambara z'abahuje n'abasirikare b'umuhari rede tabara mu gihugu cya Congo, byari bitekeye mu masashe yagenewe abapfuye. Inyuma yo kujya bukarusizi kuri transversale ya kane ku mutumba wa Nyamitanga, imodokari y'ikambi y'ijana na 12 yaciye ibatora iraheza yerekeza i Bujumbura. Mu gisirikare cy'u Burundi bahavuye amenyesha uruganda rwa radio Haguruka ko muri ibyo biziga harimwo iby'intwazangabo zibiri, ibisongerezi bibiri hamwe n'imbonerakure zibiri. Naho batashimye kutubwira umwidondoro wabo, batumenyesheje ko ibyo biziga bibiri by'imbonerakure ari iby'imbonerakure zari zisanzwe ziri mu ndongozi mu ntara ya Ngozi. amasoko yacu ari mu gisirikare cy'u Burundi amenyesha kandi ko abasirikare benshi cyane hamwe n'imbonerakure biciwe muri Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abo bose ngo baguye mu ntambara zahuje abasirikare b'u Burundi imbonerakure hamwe n'abagwanyi b'umuhari rege tabara mu misozi miremire ya Groupement ya Kigoma territoire ya Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo. Abanyagihugu ba Kongo baba mu burere bwa Rusabagi, Nduta na Kumuka bidoga bavuga ko abasirikare b'u Burundi bategetse abagabo bo muri utwo duce kwikorera ibiziga by'abagenzi babo n'imbonerakure baguye ku rubuga rw'intambara. Abanyagihugu muri komine ya Buganda intara ya Cibitoki baguma babona ibiziga bizanwa mu Burundi bikuwe muri Kongo, basaba umukuru w'igihugu Barisito Ndayishimiye kureka kwishinga gusenga gusa abana b'igihugu bariko bahona. Nyabuna ngo natora umuti w'ibazo bihanze Burundi mu kuganira n'abatavuga rumwe na leta yiwe ngo kuko n'ubundi niyishinga gusenga ukwemera kutagira ibikorwa ngo ntacyo kumaze.
Kuri ico nyene abanyagihugu bo muri komine Buganda intara ya Cibitoke bavuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye atokwishinga gusenga gusa akirengagiza gutora umuti w'ibibazo bihanze Abarundi. Uyu munsi nyene hatanguye amasengesho y'iminsi itatu yatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD akaba ari kabera mu ntara ya Gitega umugwa mukuru wa politiki. Bamwe mu bagumya banga ba CNDD-FDD bafise ibiti bikomakomeye bahawe n'uwo mugambwe bama bariko basabwa amafaranga akoreshwa mu itunganywa ry'ayo masengesho. Bamenyesheje ko bamaze kurambirwa n'ivyayo masengesho ngo kuko nabo nyene batabona inyungu abazanira. Ku bwabo babona ko ayo masengesho arayo kuja gusayanganiramwe gusa bagatakaza umwanya w'akazi kozanira inyungu igihugu n'abanyagihugu. Akarorero baduhaye ngo yabayo mafaranga batuma bayabaka kugira agugwemwo intebe z'abanyeshure muri kino gihe bicara hasi ngo byobaye ari vyiza kurusha aho kuja guteramira mu bikorane ataco bari uhakure n'imiburiburi co bafasha ku mutima. Ivyayo masengesho ngo nabo nyene vyarabayobeye ngo ni hamwe umusavyi nyene apfa kugendera inyuma y'uwamuhaye mbona yandi ntibaba bacitabira ivyo bikorane. Baratangazwa n'inyifato y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Bamwe bakaba bavuga ko bafise umukuru w'igihugu akundiraha akiyibagiza n'icubahiro ciwe. Abandi bakaba mbere babaza ico abahanuzi afise bamumariye. Abanyagihugu babivuze inyuma yaho ku munsi w'ejo hagumye hacana cana ko ku mbuga ngurukanabumenyi amafoto yerekana Varisito Ndayishimiye arongoye u Burundi yambaye impuzu z'abatimbo ariko avuze ingoma ngo ariko yiyibutsa ko yabaye umutimbo. Izo sanamu zikaba zafatiwe mu kigabiro co mu Gishora i Gitega. Bamwe basaba umutegetsi nk'uyo kwiha icubahiro naho abandi bavuga ko ataco akwiye ngo kuko ntibari bamutoye mu matora yo mu mwaka w'2020. Inkuru n'amahoro pasi.
Inyuma yo kubona amasanamu y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yambaye impunzu z'abatimbo ariko avuze ingoma atanu turato yambaye, abanyagihugu ngo baguye mu gahunzwe. Bamwe bati umukuru w'igihugu ku isi yose ni umuntu yubashwe ngo ni urwego rukomeye cyane kuko ari n'ishusho y'igihugu mu makungu, ngo ntawuzi neza ko Varisito Ndayishimiye ariko avyumva. Ku bw'abanyagihugu batashimiye kuduha amajwi ngo inyifato Varisito Ndayishimiye arongoye u Burundi amaze iminsi yerekana bakayibonera ku masanamu iteye ikigongwe n'agahinda. Bamwe bakaba bibaza ko atabahanuzi agifisi. Babandanije bamenyesha ko ivyo kurongora igihugu vyamutaye ko w'amazi ngo ubu yahisemwo kwirira amaraha gusa kugira ashobore kwiyibagiza umunaniro w'ubwonko ngo woba umurembeje. Abo banyagihugu ngo bari bamenyereye kubona General Bunyoni ku mafoto ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ariko bikamutamika indya nk'uruhinja ngo mu gihe gufungura mu gihugu bisigaye bigoye mbere bakaba babigereranije no kurondera mata mu matako y'igihori iyo nyifato nayo nyine ku bategetsi bakaba bayinegura cyane inyifato y'abategetsi Burundi bufise ngo ni indwara yamaze kubakongataza igatuma abarundi bafata ko atabategetsi bafise kuko iby'ubukene inzara n'intuntu bibugarije abo bategetsi atavyo banezwe ngo Farisito ndayishimiye nimbazi uburemere bw'intebe avyagiyemwo ntakwiye kuguma yifotoza uko bukeye uko bwije atabikorwa vy'iterambere ry'abanyagihugu arongoye ariko akora izo sanamu ngo sizo bakeneye ifoto ngo bakeneye kubona ngo ni nkiza abandi bakuru b'ibihugu vyifashe mu bijanye n'iterambere n'umutekano amasanamu nkayo ariko avuze ingoma ngo atetereza umurundi wese ahari ku isi hose naho bamwe bamusaba kwikubita gashi abandi bavuze ko atazi ivyo arimwo ngo kanatsinda mu matora yabaye mu mwaka w'2020 ntibamutoye
tumira mate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanya n'ayandi twabateguriye
haguruka abarundi humuragiye gucato vyaye muvyeyi wa twese abatoteje ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humuragiye guciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvye n'abavyeyi humura Burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera Abarundi kandi mukomeze n'abandi mwime imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye komera Abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo Barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mu gutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inabeza
ugwaruka mu gihugu cy'u Burundi rurabangamiwe no bushomeri ibyo bikaba byaraye bishikirijwe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 19/0/2022 mu kiganiro kijanye no guhanahana ivyiyumviro ku ntambamye ugwaruka ruhura nazo mu kwitunganiriza imigambi hamwe no kuruhamagarira kwijukira no kwitunganiriza imigambi iterambere ico kiyago kikaba catunganijwe n'ishirahamwe ry'ugwaruka kwitunganiriza imigambi iterambere CETGEB bamwe muri ugwo gwaruka bakaba bamenyesha radio haguruka ko ugwaruka rutabona aho ruva naho ruja ku ntwaro ya CNDD-FDD ngo kubera ataco iriko irarufasha ngo n'uguhaguruka rukayigwanya kwivuye inyuma ikaruvako inkuru twateguriwe na Abele Nzambimana
yamuremye muyize aserukira iryo shirahamwe imbere y'amategeko yashikirije ko muri kino gihe abanyagihugu boba bagera ku miliyoni 10 aribo batuye mu Burundi muri bo ugwaruka ruserukiwe kubice 60% abakenyezi nabo kubice bya baba 51% yamenyesheje kandi kucigwa cakozwe mu mwaka w'2016 cerekana ko ubushomeri mu gihugu hagati utera byiyongera ubwo nabwo ngo bugera kubice 55% n'ibice 2%. Muri icyo cegeranyo ngo bagereranije mu gisagara ubushomeri bugera kubice 65% hagati mu gihugu abashomeri bagera kubice 52% n'ibice 5%. Igice cyo hagati gishira mu buseruko bagera kuri 55% n'ibice 4%. Igice gishira mu buraruko bagera kubice 54% n'ibice 9%. igice gishira mu burengero bagera ku 75% kwijana, igice gishira mu bumanuko naho bagera kuri 38% n'igice kimwe kwijana. Kubwiwe ukubura kazi bibera intambamyi ugwaruka, icyo kigatuma rwihebura rugatakaza icyizere rugaheza rukadukana ingeso yo kwiba no kudandaza umubiri kubigeme. Kugera uyu munsi bamwe muri ugo gwaruka bavuga ko ibyo bitigiri byamaze kuduga cyane, ngo kuko ugwaruka rukuru canke ruheza amashure ruguma guyongera ku munsi ku munsi. Kubwago ngo kugira umutinyawo uboneke nuko ugwaruka bwose rw'abarundi aho ruri hose guhaguruka rukikura ko intwaro ya CNDD-FDD yagwiciye kazoza.
Leta y'u Burundi ihamagarirwa kugarukira igisata c'indero muri kino gihe kigeza aho umwansi ashaka, ako kamo kakaba gaterwa n'umukuru w'umugambwe Sahwanya Frodebu. Kubwuwa munye politike ngo naho ubutegetsi bwa CNDD-FDD busa n'ubwagize akigoro mu kubaka amashuri atari make, ibyo ngo ntaco bivuze mu gihe atantebe hamwe n'ibikoresho bikwiye bihari kugira abanyeshure bashobore kwiga neza. Bamwe mu banyagihugu bobo bavuga ko intwaro ya CNDD-FDD itarajwe ishinga n'ineza yo gwaruka. Narijyana abaheza amashure badaheza ngo baronke akazi bakabona ahubwo ko ubwo butegetsi bwari bukwiye gusenyugwa. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero.
Umugambwe Sahwanya Frodebu uvuga ko utewe impungenge n'itituka ry'inyigisho mu mashuri hamwe n'umuce munini w'abarundi batazi gusoma no kwandika. Abicishije kuri radio Isanganiro kuri wa gatatu, Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu yamenyesheje ko bibabaje kubona ubutegetsi bw'umugambwe CNDD-FDD bwaragize akigoro ko kubaka amashuri atari make mu gihugu, ariko abanyeshuri benshi bakaba batagira intebe bicarako, abigisha nabo bakabura ibikoresho.
Urabona yuko hakiri agahazi ari ngurane, naho habaye akigoro gakomeye kugira ngo bashireho amashure menshi. Uravye nko mashure amwe musanga buryo amashure atanguye abana bicaranye ko, ugasanga barimo ntibafise ibikoresho, ugasanga barimo bariko bariduga yuko bafashwe nabi. Usanga ari ibintu byinshi cyane bituma tuvuga tuti iki gisata cyarasubiye inyuma cyane gose. Ikibazo gusa ni none ko bimeze gucyo tubigenze gute? Ama leta yose na leta harubu iteza kumva yuko ari kibazo gikomeye, ikakigira ikibazo ca mbere iteza guhagurukira.
Uwo munye politike avuga ko kugira umugambi ari kimwe kurondera uburyo bwo kushira mu ngiro kikaba ikindi, aha akagira ko ashikiriza icokorwa kugira ngo ikibazo gitorege umuti.
Kujya bavuga bati ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'uburimyi ni bibazo bikomeye cyane gose, n'ikibazo cyerekeye indero ni kuvuga yuko bashobora kugihagurukira bakagiha uburyo buhagije kugira utore inyishu. Nibyo urashiraho umugambi byo bita programme politique, mugabo uteza kurondera uburyo bwo gushira mu ngiro uwo mugambi. Udafise uburyo ntibikunda, uteza kuronka uburyo bwo kugura ibikoresho, uteza kuronka uburyo bwo gushiraho abarimu babyize, uteza no kwigisha abarimu kuko turabye mu mashuri biriko biraba, usanga abana bigishwa n'abarimu batabyize mu bisata byose. Urumva abana bigishwa n'abarimu batazi ibyo ari byo batabyize, usanga babigisha bitari byo, byo bitara karite bigishijwe n'abatabizi, bigishijwe batabikoresho. Ibyo byose bisaba uburyo cyokogwa no gushiraho uwo mugambi nyamukuru, hano bakarondera n'uburyo kugira ngo abana bige ari benshi kandi bigishwe n'abantu babizi bari bafise n'ibikoresho bihagije kugira ngo inyigisho babaha zibayigisho koko zibateze imbere, zibakomeza kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu.
Bamwe mu banyagihugu bavuga ko intwaro ya CNDD-FDD itarabwe ishinga n'ineza y'ugwaruka, narijya n'abaheza amashuri badaheza ngo baronke akazi, na cyane cyane abatari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi. Uwugize amahirwe yo kuronka akazi nawe ngo asabwa gutanga igituriye cy'umurengera. Abo banyagihugu bakabona ahubwo ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwari bukwiye gusenyugwa.
Ubukene bw'amamodokari yunguruza abantu n'ibintu nibwo buvugwa mu bice bitandukanye by'u Burundi. Abanyagihugu bo mu ntara nka zose, cyane cyane ababa mu micungararo y'igisagara cya Bujumbura, bavuga ko bibabaje kubona babura uko biyunguruza ngo bashike kare mu ngo zabo mu gihe baba bavuye mu gisagara. Babona ko amakori n'amatagisi atangwa muri leta ya CNDD-FDD ataco abamariye.
leta ngo yari kwiye kugura amamotokari ikongereza ayahasanzwe kugira zishobore kufasha abanyagihugu mu kwiyunguruza. Abo banyagihugu basaba leta gushiraho iyo politike nziza muri ico gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu, ngo nayo ahandi ho ikwiye kubisaba bishoboye kuko ngo barahari. Inkuru na Eric Kwizera.
Nkuko amakuru duhabwa na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko mu gisagara hagati canke mu makaritsiye agize gisagara ca Bujumbura ahenshi abiyunguruza batonda umwanya munini kugira baronke kibunguruza. Bamwe muri abo banyagihugu bagahitamo kurara baragenda amajoro n'amaguru kubera kubura imodokari zibunguruza. Tukaba twagerageje kuvugana na bamwe mu basanzwe bakora umwuga wo kunguruza abantu abo bita abashoferi impamvu ata amamodokari aboneka iyo hageze mu masaha y'umuhingamo. Kubwabo bavuga ko nini ikibazo gihagaze kwibura ry'igitoro kibura mu gihugu nka cose, ngo kuko iyo igitoro giheze mu modokari zabo baca baba baraziparitse umwanya atari muto. Ikindi batubwiye nk'intambamyi ngo nuko hari amamodokari make ku buryo ku muhingamo abantu bose baba bariko bitegura gutaha abari benshi hakabura imodokari zibakwira. Abo bashoferi ico kimwe n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba bashimitse leta CNDD-FDD ko bashaho politike nziza yo kugwiza amamodokari yunguruza abantu hamwe no kongereza igitoro mu gihugu cose. Ahanini bakabasa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho bavuga ko badatahura impamvu birirwa batanga amakori n'amatagisi ariko hagera ko biyunguruza bakabura uko bataha mu ngo zabo. Abo banyagihugu basaba ivyo bararwa bakagaruka mu kuvuga ko leta CNDD-FDD itabanezwe ngo kuko ni kenshi bayisaba ibintu ariko ntibishirwe mu ngiro, ngo hari hageze ko abarundi biga kwigwanira ngo n'ahandi ho nta rukiza ruzova muri leta CNDD-FDD.
Imyidogo ni myinshi mu bakenyezi basanzwe bakora kazi ko kudandaza ibigori bitetse n'ibyokeje kwibarabara muri komine n'intara ya Makamba. Aho ni mu gihe musitanteri w'iyo komine yatanze itegeko ryo guhagarika kudandaza ico gifungu, bamwe n'abandi bakabona ko nyabuna ko musitanteri wa komine Makamba yoba arabangira kuri iyo ngingo kuko uwo mwuga usanzwe utunze imiryango myinshi. Abo banyagihugu bagiriye ko bavuga ko atagitangaje ngo kuko intwaro ya CNDD-FDD yamifata ingingo gihuti huti itabanje kugisha inama abo yerekeye kuko ataneza yigeze yipfuriza umunyagihugu. Inkuru na Keza Marvela.
Zuenira Chiza Musaneri wa komine Makamba yemeza ko ingingo yo guhagarika urudandazwa rw'ibigori byokeje hamwe n'ibitetse yayifashe kubera ko amazi iminsi yibonekeza ubusuma mu mirima y'abanyagihugu. Uwo mutegetsi wa komine arongera akamenyesha ko hari n'abanyagihugu bamwituye bamubwira ko abadandaza ibyo bigori baba babiranguye kuba babavyivye. Amajwi ya Musaneri tuyakesha Radio Bonesha FM.
Amakuru dufise nuko abantu bagomba badatira kama tuyamara yamara musitanteri mwibuke musubire mudufashe muhagarike kimwe cyo kotsa ibigori ko tabona yuko mu mirima yacu n'ukuri biraboneka kose ko byibwa uko abose ibigori nawe dandaza bitetse mu mabase kuko dusanga kenshi ari nabo bari kubarakora ico kimpo n'abagwa ko babiranguye birangwa ko babavyivye mu mirima.
Musitanteri wa komine Makamba Zuena Irakiza avuga ko uburenga kuri iyo ngingo azohanwa hakurikijwa tegeko, akongera agatera kamo abanyagihugu ucungera imirima yabo.
Uganda rabarimye bacungera imirima yabo mbuga kandi turabujije guhera no munsi izombabura nayo mabase bese n'uzobirenga ko akabazohanwa kuko igihe turi mutashira gusanga tuzobura n'umwimbu kuko benshi bacha bimarira kumbabura ingingo ziriho uko yumaze kurenga ku tegeko byasohotse urumva ko rito caca hanye.
Bamwe mu banyagihugu baganire na Radio Haguruka bati habana ngo si urukundo rwa cyane musitanteri abakunda kuko ngo nimba ubwo busuma buhari abakora uwo mwuga wo kudandaza ibigori batoca bagwa mu morero bose kanatsinda uwo mwuga ngo usanzwe utunze imiryango myinshi bakabona ko nyabuna musitanteri wa komine Makamba yobarabangiriye kw'iyo ngingo kuko ngo ariyo kubacinyiza. Bagira ko bavuga ko atagitangaje kuko intwaro ya CNDD-FDD USD yamfata ingingo gihutihuti itabanje kugica inama abo yerekeye kuko ataneza yigeze yifuriza umunyagihugu.
Impunzi z'Abarundi zahungiye mu makambi ya Rusenda na Murongwe muri kino gihe zirabangamiwe n'indwara ya malaria. Abaharanira agateka kazi na muntu bakabona ko iyo ndwara yabaye nk'ikiza muri izo mpunzi. Iyo ndwara ngo ikaba ije isongera isibe ngo kuko izo mpunzi zari zisanganywe izindi ngorane nk'inzara hamwe n'umutekano muke. Abo baharanira agateka kazi na muntu basaba abarongoye ayo makambi kubahiriza ubuzima bw'impunzi. Ishirahamwe Haseru naryo barisaba gufasha kugira ngo izo mpunzi zironke ibyo zifungura kuko zidashobora no gukira neza malaria zitagira icyo zifungura. Kurikira Ernest Nkurunziza n'umunyamabanga nshingwabikorwa urunani rw'amashirahamwe yigenga FOSC.
Impunzi zahungiye mu gihugu cha Congo mu makambi y'impunzi ya Rusenda na Murongwe zirasinzikajwe n'ikiza cha malaria itemi gatongora. Kumusi kuva hagati z'ukwezi kwa Kigarama guheze abantu barafatwa ku bwinshi na malaria. Mwikambi rya Rusenda irimwo impunzi za baba 2025 harafatwa n'imiburiburi abantu 145 ku munsi. Mu nkambi ya Murongwe irimwo impunzi zishika 10,000 abashika 80 nibo bafatwa na malaria ku munsi ku munsi. Ababangamiwe cyane n'ico kiza n'abana. Mu nkambi ya Rusenda haramaze kwitaba Imana abashika 5 bahitanywe n'ico kiza kuva itariki 9 z'uku kwezi. Icyo kiza kiriko gitema gitongora mu gihe inzara n'inzaragiza yugarije izo mpunzi, umutekano nawo muke ugasongera isibe kuko zimwe mu mpunzi zirara rubunda kuva mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo uheze. Ni mu gihe kandi abaganga bakora biguri intege kubera bataronswa udushahara twabo ku gihe. Dusaba rero abarongoye ayo makambi kwitaho ineza y'izo mpunzi mu kubahiriza uburenganzira bwazo no kubahiriza icyubahiro cazo nk'abantu bari mu bihe by'ubuzima budasanzwe. Tugasaba ishyirahamwe hase naryo nikore ivyo rijejwe ivyo giyemeje rikingire impunzi mu mpande zose z'ubuzima kuko iyo nzara izuri nzara niyo isonge risibe ritewe n'ico kiza cha malaria kuko umuti wa malaria nacho umaze mu mubiri wiziziwe n'ikigoyi.
Na turangirije amakuru y'uyu munsi mwebwe mwari mututeza birinda bashimiye nabagenzanje bayatororokanije bakongera bakayabashikiriza ndabakengurukiye. Nibagiye Oben Felix irankunda yatumye amajwi abashikira. Musigara amahoro, irindi sango ry'amakuru ni ku munsi w'ejo naho ubuta.
Mbeya mana ya masokuru agiye kwizatabara koyishure amasengesho yacu imana nayo atihunga kuriyo kuko nabarinze kuvuga kuko nabarinze urindire igihe cyane urindire uyu rubanza rwa
Ondera
Haguruke barundi hagurukana iradio ikangurira barundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokrasi ikangurira barundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka na demokrasi ikangurira barundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka